hata hua kaya chamani bikshu ya aka Hey,